umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu w'u Burundi avuga ko atabarundi b'impunzi basigaye mu buhungiro ko abasigaye yo arabari kubarironderera kujanwa mu bindi bihugu ni mvugo jewe mbonamwo ibintu bibiri ubwa mbere ni mvugo yagahemo kuko yufatiye ku bibazo impunzi ko ziracamwo na warabizi barafise ibibazo mu makambi y'impunzi by'inzara hariho ibibazo by'umutekano muke umura mu byumva ibera muri Tanzania murumva ibishikira bari muri Kenya ubugira kabiri jewe mbonamwo ko ari nko kugerageza guhunga ibibazo leta ishobora gukemura kugira ngo impunzi zitahe kuvuga rero ko hasigaye barundi bake ntabwo ari byo kuko by'ukuri nimba uyu munsi hari abarundi baba 300 bakiri mu buhungiro numva ko atamushikiranganje rakwiye kuvuga ko abantu ari bake nimba uyu munsi ari 300 mu myaka 10 bazaba bangana gute rero ni kibazo leta y'u Burundi tari kwirengagiza ikibazo c'impunzi mu gihe hari ibintu impunzi abantu zasaba kugira ngo ikicu kibazo gikemuke rero leta yari kwiye gukemura ico kibazo ni gute ushobora kubwira umuntu yahunze 2015 asiga biwe bishwe abo bari kumwe abatishwe barapfunzwe ngo umubwire ngo asubire gutaha mu gihe azi neza ko ibyo bintu bikiri mu Burundi mu gihe azi neza ko bari kuko ko bari kumwe bagipfunzwe mu gihe hakira abantu bagiye mu myerekano 2015 bagipfunzwe wagiye mu myerekano azosubira gutaha azi ko asanga abandi bapfunzwe ninde biragoye ni gute uzobwira umuntu ngo natahe mu gihe n'abatashi baguma batotezwa badatotejwe bagakorerwa akandi karenganyo mbere benshi muri bo bagafata n'inzira yo gusubira guhunga rero icari gikwiye kuri leta y'u Burundi si ukuvuga izo mvugo rimwe na rimwe zitari zo ahubwo kwarukura baguhangana n'ico kibazo kugira rero umuti utorwe n'ibintu byari byoroshye cyane nuko abarundi bose bari bakwiye kwicarana bakaganira ku kibazo gihanze u Burundi harimo n'ikibazo c'impunzi kuko u Burundi bufise ibibazo byinshi abarundi bakwiye kujya hamwe bakicarana n'abarundi basanzwe ari mu buhungiro bakaronka garanti yo kubaho ejo ntibatahe ngo bicwe nkuko abataha bamwe bamwe bagirirwa cyangwa ngo bapfungwe nkuko bamwe bamwe muri bo bapfungwa.